rero zamubagara bodyguard ndiba kwanza wewe ntugwana we ntunudusha no kuboko nacongira oya ntusarije ntusarije nkuko bro oya ntusarije aba no gaturava ntusarije
ntusarije rabasha gifite ubuzima bw'iwanje nkina gukingira kaneza harabantu bageza gutunganiriza
wambonye Stella ariko
Isaac
wambonye Stella ariko
Isaac
usi anugira
ndakuba
ndabizi man nimba unyubaha vraiment nurengeye escalier ya
mbere
ndabizi
ararakara urumva guhera uwo munsi ntiyasubiye kumvugisha niho rero yagiyemo navuga ngo ndaguhebye gushyika rero isaha jyewe sinzi ko ari icyo kintu noba narakotse cyangwa aho bari undi muntu yaba yaramubwiye mu matwi akamubwira ibindi bintu
ariko attention ariko navuze none ubonye umusheri wavuye mu hoteli peu importe icyo uvuye gukora cyose si bon urumva uvuye gukaraba waravuze ati wari kurarengana usa nabi ushorengera mu hoteli kugira usaba amazi ukarabe
ntaguciriyemo kureka tinjiye mu yindi mihana ari hegire akareka kwinjira muri hoteli
niho hantu usanga huguruye utarinda kuvuga ngo ibiki n'ibiki
rya just ndira busema
none wigi cyaguca vuze ngi kuba yavuye mu hoteli
uvise kwanze telefone size muhira ariko araganira n'umuntu amuherekeje uwo muntu nyuma kumuherekeza ndamusanga ku igeto asohotse ibyo ntibavuga n'ibiki iryo diri ryari rya Isaac akagutwenga
bari muri conference de presse
yagira icyo bumaraye
uvuze
bari muri conference
akabije twingana muri hotel agira conference de presse
ariko urumva ntibinje mu hotel kame yabisiguye
navyo yavuze
ntatuvuse uvuga ntacyo ariko ibintu byaragiye kumugaragaro kandi biri clear avuga yuko uguma umukwepa avuga yuko kuvo yakurondereye udashaka kumuha umwanya ese niko byari bikwiye kumera vraiment nk'umuntu w'umugabo vraiment nk'umuntu w'umuhungu nkawe vraiment wijunja nija na karuvati wakubise ko nyene n'ibitabo nyene umukobwa mwiza nk'umuntu akurondera vraiment uraza abahungu bagumva miruka inyuma uko bangana okay bashaka abantu ndi bahungu wa mutwara ashutera vyemanga ushaka ndi bahungu wa mutwara
cenge ngira ngo vyarabaye kirango vyarabaye sinzi
nimbo vyike karega turi ngaha nyene kugira ngo birangire
numu baby wawe uyu
menga nawe yiketse amenya menga nta hanzi menga hunzi ikindi kintu kibi eske kumva ko tubonanye n'ikindi kintu ikindi kintu gikomeye cyane kihabaye
usabye mwishuri
ndufata cyo navuga
umva rero shutela n'ukuri biriko biraca kuri Isaac TV ubyifashemo nawe baraza kuguhamana
ngiyinza no kuri Isaac TV mumbabarire cyane n'ukuri ndufata cyo navuga
Isaac TV ho
ndabara mukije jeritwa Isaac Classic ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha bigira bitangira kuza biracha kuri yo television ariko cyari hasi by the way racha abone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kuyandikisha kuri television furaha tv 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri furaha tv cheni Isaac Classic neme n'umutima wanjye wose kira furaha tv 257 andi kuko nyene kuri youtube furaha tv fura mugiswa ruko nyene furaha tv 257 furaha tv 257 hama uche wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre temps urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim nabandi bwo kwatishigano vyiza hajya a kumwanya ebana nuko kura cerwa sana rero ndasubiyemo munyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isaac Classic gire guza gicaga kuri furaha tv cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira furaha tv na Isaac tv shikira furaha tv twese dutere imbere Yes 1 2 1 2 1 2 bakunzi ba Isaac TV mwarabintumye mwaransavye ko ndabikurikirana n'ukuri naravyemeye ko murabizi ko Isaac TV turafise ingeso iyo twinjiye mu kintu tutakunda cyangwa tuzo tutemera ko kirangira uko nyene cyangwa se kirangira tutagishitseko uno munsi Jenny Hypen ndahano amazing like ni muhira nyene ariko nashimye ko ndamuhamagaza shutela wa mutipe nyine Estela ansabye ati nasabye uduhutse Estela ringaha shutela nawe aringaha rero shutela ariko araza rero nashaka nce naza kamera yinjire mu kiganiro ndamaze gutangura iganiro kuko niko bigenda kuko ndizo zaravyibuka cyangwa ngira dusavye ati yo sinzi ngo mubitegure kimya kimya ntabibone ngine byagenze
kandi vraiment ndazi uko nivyagenda neza n'ukuri vraiment imani n'ukuri ndabasaba iyo mugisha n'ukuri kandi vraiment ndize n'ukuri ndakwinginze kandi vraiment ndavuga ati n'ukuri nk'umuvyeyi vraiment ndazi kare cyo giye gukora
n'ibyo rengirangire ngaha namusabye shutele kwa ngendero no munsi kandi vraiment yabinyemereye yabinyemereye mu rundi ariko araza sinza hageze gusa ndamubaza hari allo bwana shutele
allo Isaac his brother
ni sawa
fresh in town
wewe wa mugabo wewe watevye kweri je ngira ncomoke
uzi ko ninje mu rupango kabiri kose nsohoka bambira katari huri uri hewe
safre
Eh, maze kubona chukera ndi ngahanze urupango. Kubona tujya mbere ndinjira ambira ngo sihuri ndongera ndinjira ambira ngo nibaze wagiye.
Injira man, injira mu rugo. Niyo ndi.
Ninjire uramajaiwe.
Injira cyanda kubona ndi hejuru. Juwa,
jego na kubona.
Ah ngujya. Injira. Akunze za TV. Dino hejuru, shutera la bino hejuru, la bino hejuru. Eh. Dugino
ndakubonye
eh eskariye ni zo muta
ntama je na gumenda kurindire ndakuraba hanze nduvuga manuka man waranampevye
kuzo active girame juma giranyegeze micro gato gira ntanashakire ivyo ndimo rubore ni runini nimaze kugira gute lista sutelolo Ah, we are
Pigamis.
Ndamuhamagara nyine
n'iteri. Yose nyandikira telefone ndagukeneye. Cyabyo ni dirira kome?
Ah antuka. Idirira turaza kuyaga badaye.
Ikiganiro cha gyashure.
Ah mbo byose birimwe kame. Afe turazi igano cha surprise bwo kiratisi.
Aya.
Eh, nazirabo.
Ifoko to tupanga mape tukavugane ntugire serie
nako. Ariko ngo no improviser wa vrai nani. Ndaronye nyene eh ni gitabo eh.
Cyabyibaza. Nene maze kuramura promotion indwi.
Haja ku ishuri wawe maze gukuramo promotion.
Eh, yihe bishize twakoreye source dinire evenement kuba hama certificate.
Ah.
Nara kuronde uze sha muri ko portage ndakubura.
Aha. Ariko usanga twafatiriyo nyene muzemera twihanganira. None kenshi yuri kuragira irukuragira amanu ze nkayo bigenda gute
bisaba ingufu
ama certificate irukuratanga kenshi burya usanga ari cyamarira bajya uyaha
yeye kinini none gasha entertainment
ama envelope ari mu note gasha
rega envelope none vuye kwishuri ugiye kwiga kwishuri hamugaheza abagwa diplome na envelope
Oya,
cyo ndeka ndakubwira, gaba ariko bariga biga teori pratique ni shuri. Ndo nimba biga
wigisha kuririmba.
Kuririmba no kuvuza umuziki byose bintu barabintu.
Ariko we piano urakazi.
Eh bana, twa ni staff ikomeye cyane mu mujyango munini, donc nimba ari bisata bitandukanye. Eh urumva donc nimba ndi directeur w'ishuri cyangwa ndi sewe w'ishuri. Hano abandi bantu benshi usandukorana.
Ama twasumira ngo warabaye n'umupastor. Warasizwe amavuta.
Cyangwa rya bene mwiya. Agusa abantu bavuye babanye babonye look kuno muntu asigiye yambara ashobora kuba ari umupastor mugabo sindabawe. kusana nje wazima wazima sana mbira ngundi pasta ili kusanya ne ndavi tambo kira mbavu mafuta ndavi tambo kira mbavu ni wazima nita pasta ni shadavi vugina kavi tambo kira kumva umiri muna kuku 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 chos
muna shaka leo kuyani kishamu ya shuri ya shuri yenda kwa
biroro shachane platforme zaachu na page ya Facebook na ndeke kote kuni fokare Instagram na Twitter na YouTube akabaza kose ifuza gusa ibazo kyo mwaka w'umwaka
datu itariki standard z'ukwezi kwa 11 niwe mutangura promotion
cyane gose
urashaka kuyandikisha ni kwa gusa cyane bigenda
oya si kwa gusa
yarafise amahera biri
ya ni kwishure
bararira amahera
bari hama aga contribution ni kuyandikisha ni 10,000 ku kwezi nawe ni 20,000 mvuka amafaranga make cyane
ya vraiment bakora kwisha kuvuza gitari bakwisha kuvuza
apiri tano na certificate professionnel
amashuri angahe
ubige kimwe kitari gito gusa ku bantu bafata ni ngo turabanyarutsa gose umva biga donc igice kimwe kimara amezi atandatu
okay man none esterara aho none maniga je esterara sina muherutse burya man esterara sina araba kamera hariya ratanguye nani
Isaac
ariko esterara sina muherutse
nivyo no magari ya chamwe tugatutera inkuru
ya none sikuyaga none man none umuntu atazi ku player
Shinyambaye
hari umuntu numwe atazi ku player yambira ko atari umuntu numwe
yagomvye kuba Jack na Rose gusanya na Kira Bomoka eh iri kira sambuka aho bigeze ntama ntimeze neza kubiri
ah
ntimeze neza
nibiza ni sa ni gasambuka izambutse urazi kwisamburira ko wa mugabo
sije ni samburiye ko mtama ibintu birakomeye eh hajya rutwara mpanda rurariye mu kike
eh ndanga ndavugana na Stella gyara mbira ngo ntukuraboneka ngo yarakubuze kuri telefone ngo sinzi ibiki ariko mba nawe vraiment kugira ibintu nk'ibyo vraiment
urazi ya Isaac kugira ngo umuntu atuze aruhuke mu mutwe nivyo birasaba ko umuntu abanza senge cyane kugira ngo urabe mwe muneza urazi ya telefone qui concentre kumva nyene
eh yano na interview yawe nabonye
ico nke muimana musaba
na interview yawe nabonye ko arakubaza yuko ngo wahibanye n'urya mu store n'ibiki ngo ntacu shaka kuvuga ko
vyarabaye
gusa ariko vya vire nyene mwarahiba
ego vyarabaye
ni wa muhibiki
gusa nyene mu dema shagenda ku television ambazi ku television cha mufasha magenda kunyaraza abantu rifuna nabizi ahubwo nubunajya
oya akirije afete kwararaza mugimaze kwishira kuri rezo sosiyo yuko ahibanye n'urya musto umusto mwakuno imyaka itandatu
Isaac yo nuko atavyuze njye ngira ngo ndabeshye kuri rezo sosiyo kuri Facebook yanje bazi ko ntigira mbesha abantu kandi abantu baranyizira sana je na nabonye yagiye mu kiganiro aravuga ibintu byinshi n'amakuru na mu telefone kandi azi kosa yakoze Naragirageje nje kumurondera mbono mengere karangara ko sana.
Uragirije umurondo?
Eh, naramurondo yavanye uko bijya biba mbono ari karangara ko. Cyavuga ati rako bigenzuka ripare ko swat. Ashobora kuba aramevye mu mpisho. Nanje kuguma sima ndindirira mu mpisho fuko ndabisha kuri zose cyane nabone ko twabone twahebanye. Donc ubuza ubandanye neza. Rero abantu bace bazanga ngo yashize kuri zose cyane mugabo avant rezo sosiyo tu ndiko ndamurondera vyanka nashize kuri stade ndandika amajambo ukuntu mugabo ntiyasinye cyo exactement ko twabibanye arimo amajambo y'amajambo y'ubwenge umva mugabo rero babibonye acaba tabatora stade yanjye ariko abantu b'abanyamuzika dufise abantu dukurikira aba hafi ba promotere iki sanga byamaze kuja kuri Facebook rero acaba zakaje nabishize ko direct cyangwa je nabona bivuze mugabo je nko mu Kristo nteza kugwana intambara y'impemu ibyo byose nkabisha mu mpemu nkasenga nuko banyita pasteur nyine nkabibamo eh ibintu nk'ivyo
je vraiment en tout cas maje narabonye kigana ariko ararira rero ni harage je
urazi zake no umuntu washaka kuja kurira kuri kamera ukumva umva bakombe
eh ari giye bigora ari giye bigora sha ari giye bigora
umujyango byere vyatunane eh umujyango byere vyanse
ariko ingorane mu muryango ni uko akurondeye atakuronga
naho nkura ruguru muhira baramuzi yogenda akabwira mama turafite n'ikibazo na sheri wanje ukuntu nuko bakamwumvira
Isaac Stella ni sawa muramutse
sawa Isaac kubera iki
Bon, I'm fated. I'm sorry. That's I'm gonna put the god. Because I wasn't who won away, no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no,
Isaac.
Wamboni stera riko.
Isaac.
Usi anugira.
Ndakunda kuba.
Ndabizi man. Nimbo nyuba ha vraiment. Kandi urengeye escalier ya mbere.
Ndabizi. Ariko no musi mbabarira.
avuga yuko kuvo yakurondereye udashaka kumuha umwanya ese niko byari bikwiye kumera vraiment nk'umuntu w'umugabo vraiment nk'umuntu w'umuhungu nkawe vraiment wijunja nija na karvati wakubise ko nyene nibitabo he nyene umukoga mwiza nko makurondera vraiment uraze abahungu bamwamiruka inyuma ko bangana okay bashaka abantu ndabahungu mu wa mutwa ashutera vyemanga ushaka kandi bahungu bamutwa
cenke ngira ngo vyarabaye eh ngira ngo vyarabaye sinzi
nimbo vyike karega turi ngaha nyene kugira ngo birangire uvuga ati jewe icyo ndaguhora niki icyo ndakwikeka ko niki inya shaka ko ibintu birangira donc menye yuko ati ibi bintu bigiye guhera canke ntibigiye guhera apana ko je nguma nandagara abantu bose bantuka baguma bambwira ngo amakosa yawe yaturambiye je nije bariko barakiza ndi mu makosa urumva ndiko ndemera amakosa mugabo ndakeneye kumenya nawe aviyawe Esko umuntu ari mwikosa nibibi ko asaba ikigongwe Esko umuntu ari mwikosa nibibi yuko mu icara mukavugana haba habaye iki Imyaka 6 yose mugenana n'umuntu uba wumva yuko uwo munsi ari cha mubonanye uba wumva ko ari cha mugendanye Eske kumbona eje nitwa tubiye guhurira handi hano mu barabara mugabo tugahura mu barabara tukavuga ati ni sawa tukaramukanya amahoro neza tukara ibintu bikagenda neza apana kumbona nko kumenga ndi muntu mubi nyima ari kintu
nko kumenga nta ni kintu cabahugije kumenga nta bihe byiza mwaciyemwo nko kumenga sinzi si yaguye nokuri
kumenga umuntu nta umwigeze muhurira birababaje birababaje frema
nzi kuvuga stere yakurondere
Kumaje kuma televiziyo ndirira ubusa umenga ndiko ndasara abantu bose bakorambira kuri maramaza wa mukobwa we byo bintu biko yagutesha gaciro mugo gacumbona ugacobanga ndikindi kintu kibi ngira ico kintu dupfa hama tugitunganya hama abantu bose bareka kuguma je banyambika intuzenya banyambika ibararibi ndanje ndakeneye gateka kiwanje nk'umukobwa yiyubaha kandi yisonera
amfete Stella ringa avuga ati je uno munsi ndakeneye kumenya ikintu kimwe nta nkeneye mu buzima bwiwe ndabimenye arankeneye ndabimenye ariko mpora iki kuvo yandikiye ku masati yuko no ku Facebook yose avuga yuko twitwahibanye jewe ariko mpora iki Isaac nivyo bintu yasaje vema ambwiye ati nukuri nimba ukoresha ubuhinga bwitwa gute nimba ukoresha ibiki ndaziwe murumvikana na Shutela ndagusavye umuhuze nawe tubiyage Shutela nukuri ndagusavye kucubahiro cyari ko batugurikirana ino runo rubanza rurangire cyako bitangira umuco nibiki mwafuye
umuco natanga umuco cyo twafuye hama nanje ngira icyo mvuze nce tumaje na navuze ati abantu bose bagumambaza mufiki nkavuga ati bivyo bavyiza tubiyaze turi babiri rero guko imana ishimwe ko twabonese turi babiri reka rero avuge ice ampora hama nanje mvuge hama ari abantu bonyene baza gucira banza bavuga ati muri ko mufi ikintu iki niki niki nibaza yuko umuntu asavye imbabazi atabari mubi ahubwo umuntu mubi n'urya umuntu adasaba ikigongo adatahura nikosa ariko je naraciye bugufi iryo kosa ryose mganda risabira ikigongo
okay shutela ja kwijambo urumuntu w'umugabo ifate kirugabo nimba ariko sari ringana gute yagukoreye uko biri kose urumuntu w'umugabo vuga nk'umuntu w'umugabo umugabo n'umuntu ataningano jambo aravuga ijambo rizima rikumvikana ijambo ni
rwa azakereka manda senke
nta kiwazo
oy manu shoboze guko ibintu bindabona bitorosha simutim babaye kandi urarusha amen okay Isaac Mr. Urakoze kuntera surprise nari niteze ariko sinzuye kuri umuryango canke kuri parke canke kuri senare canke kuri indu bijije guhuza
je ndi umunyamakuru ajije guhuza abantu byanse ko bahura
mugabo nshaka menda mushimire Stella ko naranyararaje ku mbuga ngurukana bumenyi yiriza atatumbira umwe mu muryango amubwira ikibazo ciwe canke dufitaniye aho nakironka naho nca ariko ntacu Isaac je ndafite kibazo kandi nshimye ukivuga kuri umugenzi kandi twa mpanura duhanura na muri 2002 ya mugabo ntase kuguma ndadika kandi naca nsoka nkitahira nkava nga nkagenda uko na duzeske
urakoze kunyumvira
bon stera arabizi si kibazo kimwe maze kwibaza bibiri kandi biri très important ukundanye n'umuntu ejo ntibibonye byo kugura kwihanganira bamwe bavuga ngo naronse aba diaspora abandi akuvuga ngo ngufise abandi badimo banyiruka inyuma ariko nonye narabizi mu myaka 6 dukundanye cyo ntari bwa binyumva ko ushaka mubaze mubaze umva ko je narigeze kumuvanga canke narigeze
Stella abajije ati ku myaka 6 mukundanye warugize wumva akuvanga n'umusino
oya
mu myaka 6 mumaranye warugize kumva Stella kuvanga
Nje nabwo mbanduge kwicamba. Nje ndumuntu wa mbere nkunda kubaho umuntu no kumpagaciro, ivyo ashoboye n'icyo bayiro cyo nahagereza. Siko. Stella twafuye ibintu bitari bike. Muri ivyo hari umwe mu muryango wabo abizi, nari namwandikiye inbox. Tugese namutubira ngo tuganire neza ugira ngo ashore kumpa umuco exactement wariwe. Mugabo n'untu biratomoka neza. Ariko ndibaza ko wenyene nimba zikose yakoze. Kese no muvugira so umwana. Nabivuge. Cyane ntavyo novuga. Nayivuga kandi arabizi. Namarevu ni wa. Cyane sikwivuga ku ma televiziyo mesha. Kwa bandi refuno bazuje n'umufone ibiki narandi promoter ani refuno. Bo kuri televiziyo ndazande bagwa bandi refuno abamamagara ngo uvi bintu umufone umwana agumarira ngo nibiki. Je narasi kubivuga. Je nkuko ndu umuntu umushinga ntaye kandi umuntu umugabo kandi ndifise abo ndongoye. Kandi mfise abo ndeze. Nkenera kubashika kurazi ko mfite ishuri nabikubwiye bose bagwa bahanga amaso jewe ivyo bintu ticherekera
bahanga amaso mwese kuko ni kampuni ibaranga mwese ni sekretere wawe uri mwarimu
banza urindire haje umurongozi w'ibintu ni atari bon bavuga ati tici byo nibiki byo nibiki biko tutunuza ko ari tukahanza kutumara amaza ikintu nuko je nk'umuntu akuze gutwara ibintu buke buke n'ivyiza ndacashishoza naranse kuvuga kuko nanse kumwaraza nkuko je nyararaje kumarezo sosu yagenda avuye mu biganiro atanu mwe mutumye nimba yabonye kariyo nzira nziza urumva camita mu kunuma n'ubu ntacho mvuga mu kurinda ubuzima bwanje kubita mu bibazo mu kuranga ko ntari umuntu akuze mu kuranga ko ntazi gutahura ibintu cyangwa ntazi gutwara ibintu buke buke haje umuntu w'umugabo atwara ibintu buke buke rero mubaze we nyene agira ico avuze arabizi rega arabizi Isaac
arazi ngorana hi
arabizi nabikubwira byose nyine vyagenda
ariko rega nimba yashaka ko muhura nuko yashaka nyine ingorana nyine ive mu nzira
eh nabikubwire rero kandi natumye abantu benshi ngenda amanure aranka kubita baranka kubavugisha aranka kubagira iki mubaza ibyo bina bivuge rero ubuko washimye kuja kuri kamera reka yebe live kuri Isaac active ukabishe niya bivuga sawa
Isaac ndakubaha cyane kandi nyimba ibintu bigeza aha nuko shaka ko birangira je narari narase ko ariko je nshimye kubivuga ko raporo mama turi kumwe je ukuntu ibintu byatanguye nuko umunsi hari samti hari samti umunsi umunsi tuba dusanzwe twigira ko muri TV ha umunsi je sinari nagiye ko numva yuko tuhaheruka gutanga ama certificate ndo kurumva ubuhaba ariko haraza abantu babashaka kwiyandikisha batangure bashasha rewo munsi umva sinari nagiye nari navuze ati no munsi peut-être abaza kuza baraza ku telefone canke naho rero hariho akadini ariko ndapanga n'umujamara urumva kandi idiri gupanga idiri n'umuntu n'ibintu bisanzwe urumva hama uwo munsi ara telefone arambaza ati uri muhira ndamubwira ati ego jewe ndi muhira urumva hama je ndi powera umujamo urumva yari ari muhira urumva hama turaganira hama je ndamuherekeza urumva telefone yanje nayisize muhira urumva kuri shaje kumva telefone yideshaje navuga ati kamerekeza uyu muntu hama cyangaruka
ni gute telefone yabadeshaje ari muhira kandi hari umunyaga nk'utigera ucika
rindira heze
rindira meze reka kunshiramo hama je ndagenda ndamuherekeza rero urumva kubera yuko ibintu ariko arambwira
kubesha ari ibintu byatanguye ngo kubera ngo tumaze gutanga amaseta tugiye gutanga amaseta yari avant byatanguye avant
basi zake je umva je nikuri kashaka uko abandanya abesha niko niko ntera
sawa ni wihanga a umuntu umugabo wamubwiye ati
je rekarambiye
ivyo kwanza hize kuvuga
ke nta guciriye ivyo rekaravuga avuga ngo apply ngo intuze ya twa turi muri vacances Isaac nva kugara umunyanga
sawa
ntura tangura wabagiye ko nakubwiye ko taratangura
ni ndabigusabye basi
yemwe bagiye ko nakubwiye ko taratangura ni vyo zutangura iteki 6 dukwetse kwa 6
sawa
rega ibintu vyabaye avant yuko tutangwa no gutanga basi kwitarana
sawa rindira basa heze ariko ariko arasigura ivyo iwe kwanza je shaka kumenya ikibazo aho kiri egera kwanza hiyo je shaka abimbwire
je wone cyagituma urumva nico twa naravuze ati nzovuga ukuri turi kumwe kuko urabo ni byari gukurikira je wa musi urumva ndabandanya urugendo ndamuherekeza avuga ati reka ndamuherekeze peut-être ko ari yuko yari yambiye yuko aca muri aba muri zizira za gasenyi donc reka ndamuherekeze kugira nce cha kuraba ku mashure peut-être yuko nirashikaje mu gasenyi nze kuraba yuko ata donc ata abantu babandonde urumva ati reka ndamuherekeze tefenda isi
werekeze wa mujama yari muhira
oh ego ndashira kuri shaje ndamuherekeze rero je urumva nariko ndarengana urumva ko ari cyo giha imodoka hari imodoka yatuciye ko iki narukiriza ku bintu ku ipantaro nari nambaye urumva cyavuga ati Yesu wanje ibi nibiki urumva cha ninjira mu nzu yari ringa onya hari inzu yari ringa onya yari karakazuka ka bon inzu yari nga onye ya ghetto urumva bon yanditse ko hotel urumva je cha ndayinjiramo cha namubwiye mutipe ati ndindira urumva je cha ndayinjiramo ngiye kwiyoga kwiyoza nga ku tonka ku ipantaro no kwiyoza ku maboko rero ngiye gusohoka ko urumva uyu yaraje ku mashuri yumva yari
bon niyo nzira
eh niyo nzira urumva yaraje ku mashuri yaraje nga mu gasenyi acha cyanda mubona ndenganye ko ni moto cyana mbwa ni sawa eh warujino acha cambona umutipe ararurutse moto acha ranka nkamira ngwe udashaka gutelefona menga nyene ko era muri nature yiwe n'umuntu asanzwe nyene atakara cyane ngo akubitane muga nyene ukuntu yagitse ngwe tavuga ati uyu muntu nibiki bimufashe nzabona arasubiye arafashe moto aragiye tavuga ibintu nibiki
kubera none yamizi kubera
cyarumva gushikiza isaha Jenda tashe muhira ego jende merikosa petesko kanyagiriza ko no bantamwitavye urumva jende merikosa kuko urumva telefone yishize mu rakana navuga ati nta muntu umwe ndondera ntacho niyagiriza iki jenda muherekeje hama ndata maze gutanda sanze mwa mapere vraiment menshi ama mapere ashika kuri 10 vraiment cyane yaza ati ni petesko nico kintu camushavuje mugabo ukuntu yagumye ashavuye ararakara urumva guhera uwo munsi ntiyasubiye kumvugisha niho rero yagiyemo navuga ngo ndaguhebye gushyika rero isaha jyewe sinzi ko ari icyo kintu noba narakotse cyangwa aho bari umuntu muntu yaba yaramugiye mu matwi akamubwira ibindi bintu nje nshaka ambwize ukuri ikintu kiba cyaramubabaye kuko jye vraiment aho ngeze ndababaye cyane urumva ambwira ikintu je amora
wabyumvise shutel afite avuga ibyo avuga hari na kimwe yabeshemo
nje nshaka kumubaza ko ibyo nawe karavuga ngo ngo bamaze gutora ama certificate ntitwigisha ngo turi muri vacances nabikubwiye so tangura rero 6 sukwezi kwa 10
icagushavuje ni giki tugiye ko uriko burira amatara nta
nshaka mbwira va ya ama certificate kuko ivyo ndaza kubishika ko apre ivyo numva nibiki ivyo nabonye nibiki
umbatse wabonye ibiki mbwira ikintu wa warabonye hagati y'ivyo byose kuba nta kwitavye telefone
Isaac uri umuntu mukuru kandi ndazi uraciye ubwenge kandi ibintu wakoze bikoranye ubwenge kuko utabikorana ubwenge ngira gushaka kuri iyo etape jewe yakubwiye yuko yaravuye mu igeto igeto ntacyo sinzi ko ari iyo hoteli imigeto ntacyo yinze donc muri hoteli ariko Isaac
mubarire yewe sinigeze ngo birangyoye rero kuba yavuye muri hoteli ariko muri hoteli aragiye gukaraba yabivuze
Isaac nta soni gukaraba en plus yagira panga idiri n'umutipe ntavyumvise ga Isaac rega jese ndira busema
none wewe icyagushavuze ngi kuba yavuye muri hoteli
umvise kwanze telefone isize muhira ariko araganira n'umuntu amuherekeje uwo muntu nyuma kumuherekeza ndamusanga ku igeto asohotse ibyo ntibavugana n'ibi iryo diri ryari rya Isaac akitwenga
bari muri conference de presse
uvuze
bari muri conference
akabiga twingona muri hotel agira conference de presse
ariko urumva ntibinje muri hotel kame yabisigura
navyo yavuze cha ninjira
yarage umuduga waramutarukije akamazi mabi
ariko
acagende mu hoteli gukaraba kandi urumva ko yinje umega yari yinje atana
etape ya mbere hari umutipe turapanga idiri tu
vois ego umuntu tuko turapanga idiri urumva kubera iki utari donc kubera kutanyize wibaza ko nobana ariko mpanga idiri ryawe
womenya gute batako bararundira amafaranga azotubeshaho hejo nagiye turongoranye tugize mariya
kureka tabimbwiye
ariko
kenshi ndamenyera ambwira ibintu byose
muba kubera iki waciye wishofa kandi ugacum block no washaka dusure kuganira gute
ariko attention hey, ariko navuze none ubonye umusheri wavuye mu hoteli peu importe icyo uvuye gukora cyose si bon urumva uvuye gukaraba waravuze ati wari kurarengana usa nabi ushorengera mu hoteli kugira usaba amazi ukarabe
ntaguciriyemo kureka atinjiye mu yindi mihana ari hegire akareka kwinjira muri hoteli
niho hantu usanga huguruye utarinda kuvuga ngo ibiki n'ibiki ariko mu muhana uradodora ese ko ubatse ko je ndi maraya yoja gukora ibintu by'ivyaha erega je ndi umukozi w'Imana
mvizyo ntaka ravuga mvumva no haba huguruye iri parero kabimenyere tamaze namaze kugira umutima uhagaze ndeka batunye tuvugisha tunye tuvugana ukuri sivyo namaze kugira umutima uhagaze
ndenda kuza kwitwengera mu babarire
ye none Isaac niho haba huguruye kandi niho imodoka niho imodoka yamutarukirije kivyondo bituma aja gukara bajya ahantu kandi ndamusanga Isaac Haro nibindi bintu nkikenera kumenya namubwiye nkenera yuko manza gutoza buke. Isaac. Oya. Kuri hoteli ho nyene hari ivyondo kujya imodoka cyumuturiza ko ivyondo kacanjira
mwese. Ariko ararengana yabisiguye shuti.
Isaac aho hose aho mugasinya hari niho hari inzu yonye hari amazu menshi Isaac kandi menshi abayuguruye n'amasa rodobot abari amazi. Ufumuje amasa rodobot bote ukavuga ati umuntu ntiza amazi nkarabe.
Ikibazo rero cyo kiri.
Ikibazo nuko kuntu numvise haje kwivuga nariko ndapanga idiri no mutipe ya mutipe nshase ga telefone umva d'abord katayitwaye nimba rimwe basa na depo gusa twaravuga telefone yorarambisha umuriro ndabizi ndacane nashasha katava tureka ndayitwaye ntava ndondera kandi namaze kumurondera aranka no kunyitaba arankupira ko telefone ya Isaac sinzi ikintu yashaka cyatashitse kumenya arankupira ko mugace yeme kuvuga ukuri twari kumwe no mutipe cyenda muherekeze par après quand elle a dit j'ai dit très important très à gukora kugira ngo bitumbereze imitwe turakora neza
none ikibazo nuko yari kuba ari motive
oh ikibazo nuko yambiye ko ari direct kuno motive par après telefone acarisiga kuri charge na mu telefone ndamubura hamenye wacana muzanga asotse mu hotel Isaac fashe cyo kiri
cyane umva taki nikira numva none nzako nukuri nkasubira kuvuga finalement ndarengewe cye ntawuri gituma wase kunyandikira cye ntawuri gituma wamblotse ibyo wanyiyumviriye ko ibyo wibagije finalement je suis blessé et déçu nkuri ndagushimiye
ariko rindira kwanza ariko vure muko biri kose ucumenga urukura mwagiriza none
Isaac ndi mikosa fasha
cyo kuva mu ihoteli ariko vraiment numvise nkera bikora bisigura ko
none cyo ndiko ndavuga mu majambo nkayo ntabonye ibyo bakoreyemo ntabonye
nibindiye niwe yigiye
imyaka itandatu yose
mana ndapfu
urashoye kunyu
cyo gituma nagize amakenga muri season ivyo navyo nari menye kugenda gukora mu hoteli byo guma ngo bikumana madini n'abatipe kandi madiri amwe twakorera hamwe arabizi kandi madiri urakora ateza kumbwira ati sharing gukora iki niki niki canke ndiko ndakora ibintu kandi abazi kara mafete zo gutumya turi kumwe menshi zimwe zarafwica ubwihe nshuti bona nababaye kaze z'amafaranga
ofe tariho kuvuga ukavuga ati hariho pfugana
irimo ko murapanganyije amafaranga ngaya
yakubwiki
nta kibazo ayo yungutse yose mugabo urakoze sinari nzi ko ibintu byari bimeze uko
urumva ko wowe yagusiguye kutari
ego frem ndatangaye hajya mu bisanzwe iyo ndeka tukaganira muri urya mwanya ibintu ntivyari kugera ngaha ibintu byose birinze bishitse ngaha kubera wewe Iyo mwanya ujya munsi tukaganira ukumva icyabitu
mfite kiri ngaha nani Stella shitera ariko arasigura neza yuko ariko asigura makinga yo niyo mvuye bavuze noje murumva mfite ikose ariko asigura makinga yo ati icambere nansi kwita telefone umva si imana yo kwibwiriza ngo telefone bayibagiye mu nzu cyo ni cambere ati telefone yarasize mu nzu aragenda kandi agenda janye n'umutipe urumva ko yashitse wanyu arabaza ahuri umbwira ati agiye n'umujama ati yagukurikira avuze ati reka basi nisubirire ku kazi nisubire ku ishuri hari ariko ararengana ati yagusanga uvuye mu ihoteli pemporte ibyo wari ugiye gukorayo pemporte ko wari ugiye gukaraba ariko urumva ko kuri we nk'umuntu w'umuhungu vunagiye ndishyira ku gatwi kanjye vraiment ari najye umaje gusinga ujya ahuye n'umusheri we avuye mu ihoteli nawe urwa tukigira ngo n'umwanya uvuye n'umukobwa wavuye mu ihoteli ni ukuri ndumva ko ari ikintu giteye amakenga ariko shutera nawe ndakugarukiye ko pimporte nawe biruko kubera iki utamuhaye umwanya ukwiye wumvirize none iyo ngeso basurayo imuzi kose
urazi Isaac kuko ndemenyereye birashika mu rukundo canke mu rugendo basa harabantu ha muruntu siko rega so ryambere byo twadushamiranye cyangwa dukwazuranye gatoyi ariko ntuvye agenda suko akenshi yazakitura mama akabwira ikibazo ciwe
n'urubaza gukura ko wa mublotse
ariko yaraza ko mama na kan telefone akambwira ati mwana ibi nibiki ariko ntiyigeze aza n'umva mama ntavyaza
ndakubaza nari kuza muhiri wanyu gute urumva deja mama wawe niyo nari kubimubwira ariko mbwira ati genda mu bitunganye nuriya
eh abavye babarungika nyene ati genda mu byage
bitunganye nuriya nyene none mugenda ariko ndamutora yarambrotse yaragize iki nari guca nkoriki kandi ibintu ndiko ndabibona ku ma réseaux sociaux est-ce que nari gukora iki kubgawe nari gukora iki
n'ijutela ariko
bamese kunyitaba nubona ku réseaux sociaux kuba narituye Isaac ko ari cyo gituma wanaje ibintu bikagenda neza
urakoze nibaza ko bankurikiranye banyumvise ibyo
navuze
nari nciriye n'estu tumumanjemo sinzi ko ari ibi exactement ariko ntacu ko
vya ariko kameme habi gutahura habi gutahura
gatowe ntaguciriye mwanyumvise amakosa yanje mwayumvise ngira ngo n'ivyo nakoze ibi mwavyumvise ariko mumfashe kujija vraiment Isaac n'amakosa je mfise kandi gushika no bundazi no mwijuri imana irabona ko nera nuko ndandevuga nje niba banyita pastor ndabitwara bukebuke ndasaba imana confirmation se umwana w'umuntu ni imana iyo nyene ubwa kujya yandongo kumukunda itari ndongo kumukundira ku marezo sosiyo ariko agenda ku ma television nico gituma mvuze ati ubu ntacu no vuga kibazo nico umujyango niyumva bikwiye kujya mu mujyango azondo ndere tubiga
ariko nawe nk'umukozi w'imana reka kwishofa
sinshavuye ariko nshaka ndakubwira ndiko ndavuga ukuri kuri kurababaza Isaac urabizi kuri kurababaza
ukuri ahubwo hariko habamo ibintu by'amakenga urumva waramwiketse ariko nuri sire
ibirivuga
n'urabisa icyemeza yuko ari ibyo urumva
bibiri irandekura kugira amakenga irandekura amakenga mugabo je ngerageje kuraba kuraba kugita icyo wanje nabitware buke bika bitware kuri ama televiziyo aze tuganire mu muryango nyemba ashaka ibintu bitungana kandi baye tuzosubira
yebanange
ndyohewe icambere ndyohewe nuko menya ukuri ko icyamubabaje urumva ko
ariko nini iramani yo turacyavuze amadiri yano giyeze cyete yaga
habaye amakenga atariyo finalement abariko babona asaba ikigongwe barabona yuko naremeye guca bugufi peu importe amakosa yangu ako canke yatangwako ariko nari nemeye guca bugufi nkasaba imbabazi kugira ngo ibintu bigende neza ibi bintu biriko birasokira bihagarare kugira ngo urukundo rubandanye abose ko tubera akaroro keza ibintu bibandanye rero ndumva abantu bose baramenye ukuri kwicyo tuko turapfa ahasigaye nibaza yuko nkuko yavuze ngo arindire confirmation y'Imana nibaza yuko je ndaryohe vraiment biraryoshe iyo uri kurarengano kuko uba witeze insinzi Paul mama vraiment icyaha cyanyagira je kiramvuye ko nibaza yuko ahasigaye
ariko amakenga yo yarumvikana
amakenga yiwe peut-être kubwiwe arumva ko yumvikana mugamo mu rukundo hari icyo bita kugiranira confiance
ugiye gukora ikibazo kugira basu mwumvishe yuko atarakime cyabaye
nasubira mu mwanya tubiganire nkuko abivuze tubiganire turi babiri yego kandi ndagushimira vraiment ko muzanye kuko numva ngiyohewe yego vraiment numva ngiyohewe nongera mbabaye kuko birababaje ko yikeka ibitari byo kuri wawe vraiment yego
hari umurimbyi kazi yitwa mail ariko gusohora indirimbo nimba urukundo niko bimeze yo mama mapenzi unatoka wapi? Nuko bimeze rero. Je ni twaiza classic. Nari kumwe na Stella na numushiri bibe ngaha yakobe yaje uyu mutsi waranze. Ariko vraiment sinarizi ico bapfa nanje. Ariko urabona ko ari kintu vraiment. Niyo mpamvu wambwiye ngo ni kintu choroshye gisanzwe ari kumenga kigoye gutahura. So since none ifina magi kurikira iki
ubudibaza ko abyumvise peut-être ko agiye guhoyagisa ego kuko biraryoshye kuvuga ukuri kuko abantu ko bamaze kumva ukuri bazomuganiriza bamubwira ati icyo mupfa ni ikintu gito cyane kuko nawe ntacyo ariko arababwira Paul mama birabaye clair nica kingyoheye
birabaye clair abantu bose muvyumve neza birabaye clair birabaye wazi kabisa ico bapfa Shutela na Stella umva nyine bose ntuzina twizawe Shutela na Stella muhoma bo ivyo bapfa mwabyumvise ati rero rindira turabigiye gukurikira je vraiment ico yasabye Stella cyose cyose sinayikoze
urakoze cyane vraiment ndagushimiye kuba muzanye aha ibintu biragiye gutora umurongo
urakoze cyane je nakoze ico ngiye gukora sinimba hari ibindi zokora inyuma y'ibi sinzi ariko je ndahijja ha Ni twa za classic Juma Jux ya mfashije cyane kugira kintu kugwa gende mu byo bye
Isaac TV oh.